Ewe ke molweni nonke molweni emakhaya ndim lona uBhino Mr. Bhino wale phetsheya kwezilwandle eyibo engaphetshe ndiwa ngaphetsheya kwezilwandle we ke manibulise ndibulise lapha kumahlase ndibulise nakuBrian Blosse yasibobo mna ndiumntu obedient ke bantu abakwethu ninganibuzi uba umntu obedient ngumntu onjani eyi andiyazi ke nam uba ngumntu onjani umntu obedient nam ndeva umntu esitsho nje ethi u-obedient nam ndasendibona uba yho mna andizoba obedient ngoba ntoni ntoni nabangodini mna ndi-obedient andejoko uba yho nasasidoko hemakwadeni kwamnandi esouth africa hemakwadeni kwamnandi esouth africa yho ndingamkhohlwa njani umfundisi wam babusabela ndiyabingelela apho hayibo hayibo yho ndi-obedient kehla uma ungayifune yho ungasukuvele uhambe ungavele uhambe kwawena